Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndabaramukije bakunzi mwese ba radio haguruka nongera ndabahanika zeje gukurikira amakuru twateguriye kuri no munsi wa kane igenekerezo rya 2023 ruheshi umwaka wa 2022 kuri micro muri kumwe na Aline Munezero ubutumwa mvuga mukanyumva nawe ni Obe Felix Irankunda mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru nkuru ashimikiye ko ihuriro URN hitamo neza riratewe amakenga n'umugambi wo kwinjiza imbonerakure mu gisirikare cy'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira zizoje gufasha kugarukana umutekano mu gihugu cya Congo yarana intwaro rusangi. Kubw'ibyo rero aho gutuma umutekano ugaruka ahubwo mushobora kuzohungabana mu karere kose mu ntango z'ano makuru muca muvyumva. Buramatari w'intara ya Bujumbura yaraye yankiye umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agatongwasa guhimbaza isabukuru ry'uwo mugambwe rigira gatatu ryobereye muri komine Nyabiraba igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka wa 2022. Uwo mutegetsi yagirije indongozi z'uwo mugambwe kutitaba ibikorwa bimwe bimwe biba byatunganijwe n'ubutegetsi navyo nyine twari bateguriye muri ano makuru. Imbonerakure zo muri komine Rutovu intara ya Bururi ziragirizwa gutoza amafaranga ku nguvu aborozi b'inka aho zibagiriza kutubahiriza ingingo yo kugumiza ibitungwa mu mongore. Ibyo bigafatwa n'abanyagihugu nk'ubusuma bukogwa ku mugaragaro. Mukanya ido nido ryano makuru.
Iyi muri ko murumviriza ni radio haguruka. Radio haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Ibintu biraza tukabiraba, tukavyemera buhoro buhoro, tukanuma, tukibaza ngo leta ngo izokubita gashi, ngo leta izovyibuka ibihagarike. La leta ya CNDD-FDD dufise, la leta ishiri imbere inyungu z'abanyagihugu harya muri CNDD-FDD dufise.
Oh, mvuze nti abarundi bagowe bakiri ku mwanya tutararo mwine tubagarukira kuko ikibazo cy'abategetsi uyu munsi sicyo kugarukira, sicyo kwitaho ujya bita nako barabahinduye n'amazina ujya bita umwenegihugu. Oya, ni cyo kwitaho ubuzima bwabo. Ce n'est pas un pouvoir pour servir, c'est un pouvoir pour avoir.
Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere muri politike, mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru. Ihuriro URN hitamo neza ry'abarundi mu byo bahisemwo harimo kugwanya iho nyangwa n'ubwicanyi ndengera butungane, ibenyesha ku butegetsi bwa CNDD-FDD buriko butegura bikomeye imbonerakure mu ntumbero yo kuzishira mu basirikare b'ibihugu by'akarere ka EAC. Akarere kakaba kafashe ingingo yo kurungika abasirikare kugarukana umutekano mu gihugu cha Congo kwa 2023 uyu mwaka. Iryo huriro ribona ko ibyo kurungika abasirikare mu gihugu cha Congo bitazotuma umutekano ugaruka muri ico gihugu ngo ahubwo uzohungabana mu karere kose. Iryo huriro rigasaba abantu bose bagenzwa n'ubuntu kugira ico bakoze kugira ngo bazibire umuriro ugiye kwaka mu karere. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima.
Kubw'iryo huriro ivyo kurungika inteko z'akarere mu gihugu kibanyi ca Congo ngo harimwo igipfungu cinshi. Bimwe mu bigize igipfungu ngo n'ukutabona abazotanga amafaranga afasha izo nteko zizoba zirongowe n'igihugu ca Kenya. Hamwe muri iryo huriro baribaza nimba buri gihugu mu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kizotanga amafaranga agahabwa abari ku isonga ry'inteko kugira baze baraguramwo ibikoresho bikenewe. Ahandi bakibaza nimba ishirahamwe EAC ariryo rizotanga uburyo bukenewe mu gihe n'intererano zisanzwe zitegerezwa gutangwa muri uwo muryango n'ibihugu biwugize ziguma ziterekwa. muri ibyo byose ikintu gihambaye ni gishobora gushikwako n'izo nteko z'akarere mu gihe inteko za ONU zihurikiye muri MONUSCO zimaze muri ico gihugu imyaka myinshi ariko kugera ubu icatumye zirungikwayo kitarashobora gushikwako ikiboneka coco nkuko iryo huriro URN hitamwe neza ribivuga nuko ubudasa bw'izo nteko bwonyene butuma ataco zizoshikako Uburundi bukaba buriko butegura ugwaruka kwimbonera kure kugira ruzorungikwe muri izo nteko wambaye umwambaro w'igisirikare c'igihugu iryo huriro riributsa kumunyamabanga mukuru w'umugambwe Santete FTT Severiano Ndikuriyo amaze guhetura intara zose z'Uburundi atera intege imbonera kure mu kuzitegurira ico gikorwa co kuja mu gihugu ca Congo kubw'iryo huriro ngo izo mbonera kure ziraronse igikorwa nk'uko zari zacemerewe na Reveriano Ndikuriyo ico bikoze co ngo izo mbonera kure zizoba ari nyinshi ku basirikare n'abapolisi b'u Burundi bazorungikwa muri ico gihugu abantu nk'abo basanzwe batari basangiye akazi bajanye mu gikorwa nk'ico bagahura n'abandi bavuye mu bindi bihugu vya Afrika y'ubuseruko cyonyene cerekana ko ataco bashobora gushikako mu byabajanye ihuriro URN hitamwe neza rivuga kandi ku wundi mugwi utari munini w'abasirikare abapolisi hamwe n'imbonera kure uzorungikwa na leta ya Santete FTT gufasha mu kibira FDLR na FLN imigwi igwanya leta y'u Rwanda kugira igihe kigeze itera u Rwanda iciye mu kibira cya Nyungwe nayo igisirikare mu Burundi giherutse gushirikwaho amategeko akigenga citwa frade kizorungikwa hagati mu gihugu kuhakorera ubwicanyi bwahora bukogwa n'abasirikare abapolisi bashigikiye ibikorwa vya CNDD-FDD hamwe n'imbonera kure frade akaba ari igisirikare c'umugambwe CNDD-FDD nkuko bibandanya bivugwa n'ihuriro URN hitamwo neza izo nteko zigiye kurungikwa mu gihugu kibanye ca Congo ntizizoshobora kugwanya no gutsinda umuhari M23 kuko abasirikare ba Congo bari basanzwe bahanganye ni benshi cane bafise ibigwanisho bikomeye bakaba bafashwa n'aba FDLR hamwe n'iyindi migwi bagashigikirwa n'ibikoresho by'abasirikare ba MONUSCO ariko bose barananiwe kubera amajambo yo guhonya abatutsi b'abakongomane n'abanyarwanda baba muri ico gihugu amaze iminsi avugwa na bamwe mu bategetsi ba Congo adahagaze izo nteko ntizizoshobora guhagarika akajagari kamaze igihe karangwa mu gihugu cya Congo izo nteko zigiye kongera ikibe mu kindi ku buryo hazovukamwo ihonyabwoko mu karere nk'uko byamye bivugwa kuva kera URN itamwe neza risaba abantu bose bagifise umutima gufata iya mbere bahagarike uwo muriro wimirije kwaka mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko
Dondo diemba z'umutima ndagushimire kuri iyo nkuru waduteguriye mu makuru y'umutekano ibiziga bibiri byatowe uyu munsi mu ntara ya Cibitoke kimwe ku mugwa mukuru w'intara ikindi ku mutumba Gisaba wa komine Mugwi icatumye abo bantu bicwa hamwe n'ababishe ntibiramenyekana uramatari w'intara ya Cibitoke akaba yemeza ayo makuru akanavuga ko amatohoza yatanguye ariko abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko barambiwe n'itogwa ry'ibiziga mu ntara yabo risigaye riba buri gihe bagasaba ko intwari ya CNDD-FDD yotanga imihoho ngo kuko byarayinaniye kubacungerera umutekano inkuru na Linette Nancy Mutoni
Kigiye cy'isaha 11 z'ubuca abantu ba mbere bari bazindutse nibo babonye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ikiziga cy'umuntu w'umugabo gikikujwe n'amaraso uwo mugabo ntawashoboye kumumenya ababonye icyo kiziga bavuga ko byaboneka ko wishwe yishwe hakoreshejwe amahiri abo bantu bakaba babimenyeshejwe n'isazi nyinshi zari iruhande y'ikiziga zibumvise zica ziraduma igipolisi gikorera aho mu Cibitoke hamwe n'abajejwe intwaro bamaze kubimenyeshwa bacibishikira ahari icyo kiziga kugira barabe ko ahubwo bamenya uwo muntu yishwe n'icyamwishye. Abanyagihugu bo mu Cibitoke bibaza ko bishye uwo muntu bo bari abasuma babanje kwiba ibyo uwo yishwe imbere yo kumugandagura. Ikiziga kigira kabiri cyabonywe ku mutumba Gisaba zone Buhindo komine Mugwi. Ikiziga cyiwe kikaba cyari kiryamye ahacukugwa inzahabu. Abegereye aho icyo kiziga cyari kiri bavuga ko uwo mugabo yishwe bamubonye ubwa nyuma ku mugoroba w'ejo ku kirabo ariko arasangira inzoga y'ibitoke n'umugwi w'abantu. Abo bakorana akazi ko gucukura inzahabu bakibaza ko mu matohoza yo kumenya abamwishe n'icyatumye yicwa, igipolisi cyohera kubaza abari bagize uwo mugwi wasangiye na nyakwigendera inzoga kuri uwo mugoroba w'ejo igenekerezo rya 2022 ruheshi 2022. Bagakeka ko ubwo bwicanyi bwo babufatiye ku busuma. Kahene Rizoza burumatari w'intara ya Cibitoke aremeze ayo makuru agasaba abanyagihugu gufasha igipolisi mu matohoza kumenya icyatumye abo bantu babiri bagandagurwa. Abanyagihugu bo mu Cibitoke twavuganye ntibatahura igituma abantu baguma bicirwa mu ntara yabo ngo isa n'iyahindutse amacuniro. Aho hose ni mu gihe abapolisi hamwe n'imbonerakure aribo barara barakizura bakibaza mbere ko bafise uruhara muri ubwo bwicanyi. Basaba intwaro ya CNDD-FDD gutanga imihoho kuko ngo gucungera umutekano w'abanyagihugu byayinaniye.
Urakenuye ni Nete Nancy Mutoni. Cyari byagumye bivugwa na bamwe n'abandi kamahera yubatse ikibuga cy'umupira w'amaguru cyo mu ntara ya Makamba cyitiriwe Nkurunziza Peace Park Complex ari amahera yavuye mu busuma bikozwe na Reverien Ndikuriyo. Icyo gihe akaba ari umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi abikoranye n'umuhisi Petero Nkurunziza, none biratanguye kuja abona buhoro buhoro. Ku bwa Reverien Ndikuriyo ati igikuru n'ibikorwa by'iterambere, ati naho umuntu yokwiba akubaka amagorofa igihugu cyo ati ryo bari terambere. Ibyo aherutse kubishikiriza mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru igihe yari karamenyesha k'icyo kibuga kizakugurugwa kuri uwa gatandatu. Abanyagihugu bo bakaba bamirira kure ibyo byashikirijwe batahubwo aho n'ubutungane bwari bukwiye gukora. Inkuru na Jeanette Kamikazi.
Uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba n'urongoye umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noire ari we Reverien Ndikuriyo yari yahamagaye abamenyesha makuru ku kibuga cy'umupira cyo mu ntara ya Makamba cyitiriwe Nkurunziza Peace Park Complex mu ntumbero yo gusigura ibijyanye n'ingene icyo kibuga gitunganijwe uruhara ngo kizogira mu iterambere ry'umupira w'amaguru. Akaba yaciye agira ko amenyesha ko ibirori byo kwinjira icyese icyo kibuga bizoba kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ruheshi umwaka w'2022. Mu nsiguro rero yatanze akaba yashimikiye ku kuvuga ko abatari bake ngo bamwagirije ko amahera yubakishije icyo kibuga ngo arayo yivye. Acasigura ko igikuru ari bikorwa by'iterambere kuri we ngo naho umuntu yokwiba akubaka amagorofa igihugu cyose ngo igihambaye nuko ryo bari iterambere azanye mu gihugu. Kuri kira Reverien Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba n'urongoye umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noire CS.
Ira marumbise tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka uheze barabivuze cyane gihe natoga ngombe umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD babanyagirije yuko mishami rya buraya ngo ko nubatse ikibuga umugiturire. Icyo kibazo rero cyaragumye kiza no ngaha bikorwa rusangi n'umwaka abaza ati none tugira ibikorwa rusangi kizwa cy'umuntu. Nanjye nababwiye nti nimba cyari kibuga ari cy'umuntu umunsi nzopfa muzogira simitire ndagitwarane sinjire mu kuzimu cyose turaye ko muzobishobora. Ntibibaze yuko mu bana batandatu biwanje bokuba mu kibuga ngaha cyangwa muri aya mashuri ari inyuma mwabonye dutekanya ko tuzokwakira abana hagati y'amajyambere n'igihumbi nibaza ko ari imigambi y'iterambere. Turabizi no mu 2015 igihe haba ingorane mu gihugu mu majambo bavuze ngo ntegeza gusigura iyi kivuga cyavuye. Umva rero ukacubona ko abantu bakiri inyuma gose kuko iterambere ibyo byose umuntu avuze ati naho yozana ati igihugu cyose muracubaka amagorofa mugana ayiwanje nibaza ko ari iterambere ry'igihugu. Kuko igikuru ni uko abana b'u Burundi yamarabonye abana bakuriye ngaha nka Banyange Yusuf kuri iki kibuga urabona yuko hariho akazoza ni gukorera igihugu.
Giheza kubivuga mu banyagihugu bavyumvise baciye batangura kuvuga ko byari byagumye bivugwa na bamwe n'abandi ko amahera yubatse ico kibuga cy'umupira cyo mu ntara ya Makamba cyitiriwe Nkurunziza Peace Park Complex ari amahera yanyurujwe bikozwe na Reverien Ndikuriyo igihe yari asanzwe ari umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi wabikoranye n'umuhisi Petero Nkurunziza nawe yari umukuru w'igihugu. Ngo none biratanguye kuja habona buhoro buhoro ku bwabo banyagihugu haruhande yo kwamirira kure ivyo yashikirije kw'igikuru ari bikorwa by'iterambere ngo naho umuntu yokwiba akubaka amagorofa igihugu cyose ko ryo bariterambere bavuga ko ahubwo nyabuna ubutungane ngo bwari bukwiye guca buhera kuri ivyo nyene byashikirijwe bukamukurikirana ngo kuko bitumvikana ko umuntu yiyemangira ko naho yokwiba igihugu mugaba gakora ibikorwa by'iterambere ngo yo bakoze neza ariko bakavuga ko atabutungane buri mu gihugu cy'u Burundi ko nubunda zoguma yijandajandira ataco yinona ngo naho yiyemangira ko kwiba ataco bitwaye
Jeanette Kamikazi ndagushimiye mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate duce tubandanya amakuru twabateguriye
Haguruka Barundi humuragi ugucatu vyaye muvyeyi wa twese abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaza ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Barundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye komera Barundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
Uramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Sengiyumva Desire yara yasohoye ikete rihagarika ibikorwa byari bitegekanijwe by'umugambwe SNS bijanye guhimbaza isabukuru y'uwo mugambwe digira gatatu ryobere muri komine Nyabiraba igenekerezo rya 2026 ruheshi uyu mwaka bimwe mu byatumye uwo buramatari yankira aba SNS gukorana ngakaba ari uko batigera bitaba inama zitunganywa ku rwego rw'intara abanyagihugu nabo babona kico citwazo kida fashe kuko kuja mu nama atamunsi numwe byigeze bibitegeko bagasaba abanywanyi bahurikiye muri uwo mugambwe kwifatanya n'abandi bagahagurukira agateka kabo kuko ngakarenganyo gakogwa n'umugambwe CNDD-FDD karenze inkombe inkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi
nkuko bigaragarira mu ikete ryashize ko umukono na buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Sengiyumva Desire umugambwe senere wankiwe kuzokora umunsi mukuru ujanye n'isabukuru ry'imyaka itatu iheze wemerewe n'amategeko imbo zatumye uwo buramatari afata ingingo nk'iyo nkuko bibandanya kugaragarira muri iryo kete nyene akaba ari uko umugambwe senere ngo utigera witaba inama zibera mu ntara Desire arongoye iyindi imbo ya kabiri ngo nuko umugambwe senere utigera ugaragara mu bikorwa biba biriko bibera mu ntara ya Bujumbura imbo igira gatatu nayo akaba ari uko uwo mugambwe senere ngo utigera witabira ibirori by'iminsi mikuru bitunganwa n'intara ya Bujumbura abanyagihugu twashoboye kuyaga babona ko ibyo byose byadondaguwe na buramatari Desire bidafashe ahubwo bakabibona nk'urukurikirane rw'agatotezo umugambwe senere FDD wamukorera abo batavuga rumwe naho batashimye ko tubafata amajwi ku mvo z'umutekano wabo bose bahuriza ku cyiyumviro cy'uko abanyagihugu bakwiye guhagurukira umugambwe senere FDD umwe yagize ati nduguruye twa mugina ibi bintu bikorwa n'umugambwe CNDD-FDD biteye isoni kandi birimo agasuzuguro katagira izina kubera iki aba CNDD-FDD bobo bama bakorana uko bashatse ariko bakagomba gukumira abandi arabandanya agira ati igihugu cacu gukira biracari kure nk'ukwezi nimba koko umugambwe CNDD-FDD wagiye mu ishamba kugwanya karenganyo hama ukaburi gukora ibintu nk'ibi nta kibuza abanyagihugu natwe tutohaguruka tukikurako akarenganyo ka CNDD-FDD ndugaye twa mugina mugina abandi nabo babona ko abari mu mugambwe senere badakwiye kwama bidogera intwaro ya SNDFDD ahubwo boja hamwe nabandi bakagwanira agateka kabo kuko ngo biramaze kugaragara ko intwaro ya SNDFDD yamaze gushira imbere ibyo gukumira abandi bivanze no guhonyaga amategeko kuri bo ngo intwaro nkizo zamaze kugwaho no guhaguruka kw'abanyagihugu.
King Blaze Iranzi nawe urakoze. Abakutsa kivi bakorera mu buyobozi bw'indero bwa komine Kanyosha intara ya Bujumbura baramaze ibice bibiri by'umwaka w'ishure badahabwa agashiruka bute kabo. Abo bigisha ubavuga ko batazotanga umwimbu w'igice cya gatatu nibatatunganirizwa. Basaba guhabwa udufaranga twabo kandi dukwiye. Ababyeyi bamwe hamwe n'abanyeshure bo bavuga ko ubuyobozi bw'indero muri komine Kanyosha bukwiye gutanga ayo mafaranga ngo kuko bobo bamabaye kandi buri gice kubgabo ngo intwaro za kino gihe ku mafaranga ntibitahuritse ico zibakura ko ngo coba gikoze inkuru na Bere Nzambimana.
Ikibazo cyabo bigisha ngo nakayobera bahinga mu myaka iheze bahora bahembwa n'abayobozi b'amashure ariko kubera bamwe bamwe batahemba abo bakusa kivi ubuyobozi bw'indero muri komine Kanyosha bwavuye bufata icyo kibazo mu minwe yamara abo bigisha babona ariho ibintu byunyutse. Dukurikire umwe muri abo bakusa kivi ijwi ryiwe twarihinduye ku mbo z'umutekano wiwe.
Hanyuma ikibazo cyacu kivi nakayobera bahinga muri komine Akanyosha aho tumaze ibice bibi tudahembwa. Ivyo rero bikaba byavuyeho ki ireve hariho abatahembwa kandi n'abayobozi mugana bahembwa ariko uyu munsi aho bigeze uburyo bwaradugijwe hari bari amajana atanu buri munyeshuri ubu umwana ari igihumbi buri kugi kandi ayo mahera adatanze umwana ntabwo afite uburenganzira bwo gukora ikibazo canke nka teste de reve canke teste kombinari. Rero twibaza ko bigiye muri desere bizogenda neza ariko kugeza uyu munsi ntiturigera tuburonka n'icumi. Turaturutse mu kanda mu majambo make turaturutse mu kanda ariko twafashe ingingo nk'abakotsi kivi yuko tutazotanga umwimbu bw'amano igice ca gatatu ariko hejuru yo kumvikana ko tutotanga amanota hariho abariko bacukwa bufuni na buhoro batubwiye twakuyatanga tayatanze tukibonerako.
Abo bigisha bavuga ko badashobora gutanga amanota badatunganirijwe mu gihe bari bizeye ko bamwe muri abo bazoronswa akazi ariko abaherutse kukaronka babaye abandi. Twongere dukurikire umwe muri abo.
Rero twe ntidutezura bazokora ibyo bashaka amanota ntidushobora kuyatanga mu gihe tudatunganirijwe ko twaciye tubona ko menga ntiduhabwa agaciro turaziye n'ukuntu baheruka kugira ramparasima y'abigisha tubona nta mukozi akibye n'umwe baciye bagenda bironderera abandi aba nibo baha abakozi akibye biboneka ko menga ntacyo tuba turi kutubaterera mu iterambere rya komine. Rero uretse n'ibyo ntitwashobora kubona ko menga byashoboka ko tubaha amanota mu gihe batadutunganirije baduha uburyo bwacu kandi bukwiye.
Reka n'ababyeyi barereye kuri ayo mashure baratakambira ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bujumbura gufasha kwishyuriza abo bakutsa kivi amafaranga yabo mu buyobozi bw'indero muri komine Kanyosha kubwabo ngo ayo mafaranga ntakwiye gukoreshwa n'abo atagenewe. Dukurikire umwe muri abo babyeyi ijwi ryiwe nawe nyene twarihinduye ku mvo z'umutekano.
Ababyeyi turereye muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura turababaye cyane kubona abayobozi b'indero badusaba amafaranga y'abarimu bakutsa kivi kuko igice gitanguye bakacabishyira ku mufuka w'inyuma bakaza kurangura imigambi yabo. Abo barimu nabo bakaba bari kubarishwa neza muri kino gihe bamaze hagati y'amezi atanu n'amezi atandatu bataronka agahembo kabo kandi twebwe ababyeyi amafaranga twayarishe mbere ni mu gihe duteraganye kuriha ayo mafaranga baca batwirukanira abantu. None twagomba dusabe abo bayobozi ko boturihira ayo mafaranga kuri abo barimu babakosa kivi kugira ngo nabo baze kuraba ukuntu batunga imiryango yabo narijye aribo baduhereye ubumenyi abana bacu. Twaca dusaba mbere ko ubuyobozi bw'indero mu ntara ko bwoyegera abo barimu bakabumviriza hanyuma bakabasabira amafaranga ubuyobozi bw'indero muri komine kuko ayo mafaranga ni twebwe ababyeyi twayatanze. umwana wese tumurihira amafaranga igihumbi none rero ayo mafaranga natangwe areke kuribwa n'abatayagenewe twayatangiye abana bacu kugira ngo bavumenye twayarihiye abo barimo bakosa kitsi kugira ngo batange ubumenyi mu bana bacu
abo babyeyi kandi bararira kubera mu gihugu mu bisata byose batagira ubatunganiriza
yemeye none mu bice byose tuburundu tunganiriza yemeye tuzoronka badutunganiriza ryari mukama natugarukire
kubwawe ngo ucyobakura ko intwaro uyihari ngo coba gikoze twagerageje kurondera Nahimana Veneranda arongoye ubuyobozi bw'indero muri komine Kanyosha kugira tumubaze icyo ari karakoresha ayo mafaranga agenewe abakutsa kivi kuri telefone yiwe ngendanwa twamukenye
Abenza Mbimana na wanda gukengurukiye bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba itandukanye ya komine Rutovu intara ya Bururi bariyamiriza amahera ariko arasabwa ku ngufu aborozi b'inka aho bagirizwa kutubahiriza ingingo yo kugumiza ibitungwa mu mpongore amahera ngatozwa n'imbonerakure abo banyagihugu babibona nk'ubusuma bwateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi biciye mu mugambi wo gushaka guhonya inka bagasaba rero musanteri wa komine Rutovu ko yotanga imihoho mu mabanga yiwe mugi adashoboye gutunganiriza abo yarajejwe inkuru twateguriwe na Keza Marvela
izo mbonerakure zidogerwa n'abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye yo muri komine Rutovu intara ya Bururi ngo zisahura amafaranga aborozi b'inka mu kubagiriza ko batubahiriza ingingo iherutse gufatwa na leta ya CNDD-FDD yo kugumiza ibitungwa mu mpongore uyu munyagihugu aratwiganira uko ibintu byifashe ahagira akanavuga abaza ku isonga muri izo mbonerakure
ku mitumba itandukanye Muzinga Mutangaro Munyinya Sanzu Kinyonzo Musenyi hari agatotezo katagira izina abanyagihugu baho ariko bakorerwa n'imbonerakure zo ngaha mu Rutovu cyane cyane imbonerakure yitwa Foste n'indi mbonerakure bataziranye na Foti murabona hari inkiko bafashe guhunga mu mpongore ni ukuri iyo ngingo ni ingingo mbi cyane ahubwo tubona ari ingingo bafashe yo guhonya inka uretse ko babijejwe bategetse bigisha abanyagihugu gutungira inka mu nzu uretse ko abantu bafise amatungo mato mato ku buryo batoronka aho barima n'aho barima ubwatsi bw'ibitungwa bose bari bagerageje barumvikana barazitira ubu rero abanyagihugu barihiye bazitunze bazituruka igihugu mbonerakure kugira baca amande ateye ubwoba umuyobozi mbonerakure kugira n'igipasi na kimwe uwitwa Foste agaca amande ibihumbi ijana miliyoni zibiri miliyoni zitatu
abo banyagihugu babona ko iyo mbonerakure yitwa Foste ari ubusuma bukabije ikora kuko ayo mafaranga y'ihadabu batozwa adaheza ngo anashigwe mu kigega cya komine kugira maze afashe kwiteza imbere
no kuntunga abonye batamuhaye avuga nta n'ibihumbi ijana ufise ati bagashika no kuri bitanu hari uburoso bitanu akamuha ibyo rero ababigira ku mitumba yose itandukanye abunzabunza mu matungo y'abantu asanze n'amase ku irembo n'ibarage ku mutumire n'ibintu bateguye byo guhonya inka byo guca amande ikibabaje no kuyo amande bataje mu kigega cya komine ngo aze afashe mu iterambere
abo banyagihugu basaba musaneri wa komine Rutovu ko yotanga imihoho mu mabanga yiwe mu gihe adashoboye gutunganiriza abo yarajejwe
twasaba musitantiri wa komine Rutovu ingingo ziko zirafatwa n'ingingo z'agahotoro n'ingingo zo gutoteza abantu n'ingingo menga twese agomba ko dutatukomoka turamusabye yisubire ko byanse naho nasubitse turabona ko byamunaniye kurongora komine ya Rutovu
mu ruganda rwa hadiyo haguruka tukaba tutashoboye kuronka musaneri wa komine Rutovu Josette Ndayikeza kugira kumve icyo yobavuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye
Keza Marvela nawe ndagushimiye amakuru mwari mwateguriwe n'uruganda rwa radio haguruka kuri wa 2023 ruheshi umwaka 2022 ni ngahagarukiye nkengurukiye mwebwe mwese mwabanye natwe muri ano makuru bagenzanje bayegeranije nabo nyene bakoze nibagiye kandi gushimira nawe Be Felix Irankunda yari mu buhinga bw'ibyuma ari na Munezero nari kuri mikro ndabasezeye nabifurije amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
Mana ya masokuru yagiye kwitatabara kuyishure amasengesho yacu Imana nayo atihunga kuriyo kuko nabari kuvuga kuko nabari kuri
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na